auna na zvimwe uko trendan ne yako big bridge garbo chamaka it's a boy italy listen diriha yare ho 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 ne diriha dichivhuwa nga madaucha ndikuwana nga dithelelo ima mnango ndadya tochi ndalitocha ndawana lovula mato nare ha nare ho nare ha nare ho yevana diriha lare ho 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 ne diriha lare ho diriha lare ho ne diriha lare ho diriha lare ho ne diriha evana bijamra wangu ndikuwana limwe kee lovula mapa dare ha yare ho 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 dare ha eh amara le botya tu auna na zwi nya swi vhari ndi king ene kana swi ri talibi simple mathematics
DJ Ravaza ha shoot
Jesus.